Isicelo sabo mdeni sokuba kubuyiselwa ekhaya umzimba wendodana yabo sigcine siphenduliwe. Umnumzana Sikalala uthi izikhulu ze-ofisi lakhe zihambela bomndeni kuleli sonto ukuba bazwele ngezidingo zabo.
We worked with our national government, especially the Department of International Relations and Cooperation, and our ambassador in United States, Her Excellency Ambassador Noma India Mfegecho, and we are in touch with his wife that side to ensure that preparations for his repatriation.
Umnumzana Sikalala uthi uhulumeni usahlaziya isicelo sabomndeni sokweseka nguhulumeni ngezimali.
It is a matter that the family here, Myeni's family in KwaZulu Natal, were raising with us yesterday, and we said we will consider that as a whole issue.
Ngomsombuluko umndeni wakwaMyeni wasungula isikhwama sokuqoqa izimali, imali ezokwelela ngezindleko zokubuyisa umzimba nokungcwaba. Lesikhwama sesiqoqa imali engamashumi nesithupha ezinkulungwane zamadola. Abomndeni bakholelwa ukuthi miningi imibuzo ephakamayo ngemva kokuba amaphoyisa edubule uLindani Myeni ngemva kokuhilisana naye ndawana thile ebusuku. Kuthiwa basalindele iziphathimandla zaseHawaii ukuba zikhiphe umbiko ngembangela yokufa ngaphambi kokuba bathathe izinyathelo ezilandelayo. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.